yabona le nto yokuthi hey angeke wakhe umuzi nosisi ohamba egqoke ithayithi phandle, bagqokeni ngabantwana babantu, bagqokeni ahambe egqoke worksuit, athwale namathuluzi, athwale amatrofolo, athwale into zokuyakha, athwale izitina-ke ngikho la benzobona khona ukuthi bafuna ukuyakha.
Hayi,
tsholanini bantu benkosi, tsholanini, asinamona.